Tangulia mimi nakuja nikute tayari ushaniandalia madikodiko, majailiki, majianini, alafu tunaruka viwili chapu.